honestly speaking, lanje ukuthi nomncobo kazo ube lento yena bekayifuna. Sonke siyazi ukuthi uzobe athanda izinto ezo over the top, uthanda ukubona, uthanda namehlo. Otherwise lo muntu uzosipokela musa.
One by one, for sure.
No, so definitely over the top.
I'm thinking, and I'm sure bengafuna ngcono nakarakara yakhe. Kube khona namabhansi.
Ngani ibhokise la nempinto. Ngikhumbule za hembe zakhe ezasigcwele imibala yakho. Lani ningcola into. Xolo manje singcola into sikazo lana khona.
Nani lasekelwe phela.
Nindone? Ntoni yakho?
Yazi lama kuzomele ngiphumelela. Ngazile ukuthi nje le funeral director izwenza umhlolo.
No.
No lala. No, ngizohamba ngiyiwani, it's fine.
Lala.
Cela ngikadeleni ubabini naye. Please, I don't want you ever.
Yeah, ma chita kaba mpo tsoro bo khona re le Mabutho da ko rooftop. A hona kwa ka yang ko teng mo parakile.
Tell your men to stand down. I don't want any witnesses.
Hey, chief. Bona ma, di expect it very fiki. So when I make a show ba fa room go ba spani ko teng, eh? Okay, sha.
Go ya phi?
Hey?
It's mine. And mine alone.
I'm going to go to the hospital.
Wa mthunza ni nakawuthunza.